munsi wahariwe gushigikirana mu kibano wabaye kw’igenekerezo rya gatanu Myandagaro n'umwaka Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA arongoye Inama Nkenguzamateka yarishikiye ku mutumba Nyambuye avukako muri komine Isare yo mu ntara ya Bujumbura aho yatanze imfashanyo z'ibitenge ku bakenyezi b'abapfakazi na ntahonikora barenga 150 bo ku mutumba Nyambuye gishingano na nyakibande Mw’ijambo yashikirije Nyeniteka Emmanuel SINZOHAGERA yarashimiye Reta y'u Burundi yashizeho uwo munsi wo gushigikirana kugira ntihagire usigara inyuma mu kibano yamagariye abana kwitwararika ababyeyi babo na cyane cyane iyo bateye intambwe nk'uko nabo babitwararika bakiri bato ababyeyi nabo yabahanuye kwereka akarorero keza abana babo kuko imbuto itewe ari imera
burya rero imbuto tubiba niyo imera abana bacu nitbatabona twitwararika ba mama bacu ba papa bacu natwe nitwagera gusaza abana bacu nibazo twitwararika kuko bazaba barabonye indero twabahaye dashobora kwitwararika umubyeyi akubyaye niwitege ku mwana wawe nazo kwitwararika kuko uzo wamwaze kumwereka yuko iyo umuntu akuze abagiye nta usubira kumwitwararika rero aha byukinotera kamo ababyeyi twereka karokeza abana bacu ibyo bazotubona ko nibyo bazodukorana natwe nitwamara gusaza aha byukuri nosa abarundi birabajishana nko kubona hariho ababyeyi baja mu gitigiri cy'abantu aho nikora bafise abana kandi bishoboye bashobora gufasha ababyeyi babavyayi birababaje kubona abana umunani bananirwa gutunga umubyeyi umwe kandi umubyeyi yarabatunze ari abana umunani kiki n'ikintu kibabaje cyane ni gute umubyeyi umwe ugasanga mbere n'umupfakazi mugabo yaranahebye no yaranse no kugenda kurongorwa aravuga ati jewe sinzogenda kurongorwa handi ndavise abana ntegeza kubitwararika ndabarere bakure ndanabasohore ibyo akabikora hanyuma amaze kubikora yamara by'ukuri gushikaho ageze ahantu babana yarera yita ku rutare aryama aradasinziriye yiyumvira ingene abana biwe bokura bakananirwa no kurera umubyeyi umwe icyo kintu kirababaje cyane iyo ni ingeso nosa yuko abarundi twavanana nayo by'ukuri twige twige kurera ababyeyi bacu kuko uno munsi nibo ejo nitwebwe nimbe nti umutamakazi kuronka gahuzu yambara bimwe na rimwe ntivyoroha usanga bigoye ndavuga nti reka mfumeshira ingufu mu kubaronderera agatenge ko kwambara ndazi ninda irakeneye mugabo kandi burya no kwambara navyo nabonye menga ningorane cyane ningorane rero nicyo gituma jewe niyumvire by'ukuri kuzana igitenge hakwiyumvira kuzana umuceri ariko kandi n'izuba ricanye tukazoshobora kuronka ingene twegeranya n'ibifungurwa ntacyo uza n'undi munsi tutubahamagara kugira ngo naho nyine tubahe icyo gufungura mugabo kuri uno munsi twabonye yuko icyo twobakorera ari kubaha agatenge